nyom adiokron nnum
momra mayan to anigye adwom mawrade momaye mo ose mayan kwangye abotan momayan fa aseda mra nanim na yan fa nyom ne ahurusie ma no na awrade ye onyankopon kaseye ni ohen kaseye enyame nyina so ne nsam na asase mu ehuntade ewo na mepo so sronsron so wo no ono na epo wo no na ono na woyoye na asase pesen so ne nsa na enwinoye momrama ye mutu nkoto nsore awrade yen yefo anim na ono ne yenyankopon na yen de ye na didibia nkrofo ne nsam nwan enna moti ne ne no e monnya makoma denden se mereba se ma asada no esra so ho
bra mo ejanum jije ma no na wo so me hweye no nanso na wonnya menwuma nhuni mfie aduanan na wo ntoato so no ho ye miehi na meka se oma na wo fom akomam ni won na won die won hunu makwan na emaame ka mebufuo mu ntam se wo renru mi hu mi mu